10,000 hours, 10,000 miles. Dah, bisa unsang urasa akong ihatag nimo. 10,000 hours.